How are you? Good job, sis. Hey, my rod. Yeah, I'm happy. Yeah, you see, looking Julie, not Julie, not Bushela. I'm not Umbonil.
I'm going to go to the house.
KFC impethe imali ne yabona impethe lutho
hayi
imali nenakhulu awu zikhona phacha manje manje asirana sambe impethe la enkwenkene ukuthi nje cha mase hamba
ngizobe eminyanga
ya
okay
sambe hey wena masinya kho kutaka I right nje eh sexy manje uhamba wedwa nje
yebo
Aw. Bashahle ngiyadlala yazi. Ngiyadlala. Ngithi ngiyadlala yonke le dide ngisho ukudlala. Ngikho serious. Shoot evento.
Oh, okay.
Oh, okay. Hawu ngabe yini azongithembi? Ngempela yazi. Indawo soba irobot yaxakeka awukuthembi.
Hayi akho lutho.
Eh hayi shoot video yaka YouTube. Omaganda izinja segame.
Oh okay.
Ingxathu.